Tubaramutse bakunzi ba television isanganiro tubahikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira basaba kuronswa mahema yo gukekamwa musaya muri kino gihe cy'imvura ni abanyagihugu begeranirijwe muri site ya Sober mu maramvya turi mu ntara ya Bujumbura bavuga ko amahema bari mu bu ava kuronka amakuru biracari ikibazo kubamenyesha makuru nubwo hari intambwe yatewe bigereranijwe no mu myaka yahera kuri rino genekerezo yahariwe uburenganzira bwo kuronka amakuru abamenyesha makuru basaba leta hamwe n'ibimenyesha makuru gukorana idyo nido bana natwe murano makuru ni mukanya Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata cyo kumenyesha amakuru bamwe mu bamenyesha amakuru bakorera mu gisagara cya Bujumbura bavuga ko kuronka inkuru bitoroshye kino gihe naho hari intambwe yatewe ugereranije no mu myaka yahera hahimbazwa umunsi w'umpuzamakungu wahariwe kuronka amakuru kuri uyu wa kane abamenyesha makuru banegura ko hari abantu bataramenya akamaro ko gutanga amakuru bakaba bahamagarira abajejwe ibimenyesha makuru gukorana na leta
turavye ikintu dukora urashobora kumva inkuru ahantu mugabo kubereka ikintu uburyo dusanzwe dukoramwo kuntu ibinyamakuru dusanzwe dukorera uburyo bifise ugasanga biraba intambamye kudashobora gushikira inkuru umuntu afatiye mu bihe twaciyemo mu minsi yahera ubu hariho akonovuga ko ari nka kunguko ukwisununura gatoya akarusho gatoya mu kuronka amakuru ariko ntavuga ko byose byera kuko ubunye turaja aho turonderera amakuru abantu bakavuga bakaduha amakuru novuga ku bisata bimwe bimwe cyane ku masuje amwamwe babona ko atacatwaye ariko hariho nk'amasuje nk'amwamwe nk'ibyo dukorera kusanga abantu babigira ko amakenga
hari n'igihe abemeye kuvuga muhejeje kuvugana bacakubwira ati mbega bivugira ku radio iyiye canke bica kuri ni byo kuri televiziyo y'igihugu ukababwira ati ni kuri radio Bonesha FM bacavuga ati ntuze kumvuza
banye nahantu ugiye kuri terrain hama wewe bakara abantu ugiye kurondera ko makuru bakabanza bakakurungika ngo genda kwanaka ngina kwa ngo donc ngo naka ataduhaye uburenganzira nta nkuru dushobora gutanga kandi wasanga ari ya nkuru yafasha abanyagihugu cyane ifasha mu byiterambere mu byiterambere y'igihugu
abantu bafise ayo makuru sinzi ko ari kudebukirwa n'uko ngene babayeho mu gisagara birabagora guko yubashikiriye uti iki kintu twagishaka ko mugidutangira kumuco mukitubwira bavuga ati mbega ayo makuru muza kuvuga twe bitwongurike twaravuze twararushe abandi nabo bakatubwira bati mwebwe amakuru muvuga amakuru mabi gusa nimushaka kuvuga ibintu byiza twakoze leta ikora mugabo hari icyo bibagira mu gifaransa twebwe batwita les chiens de garde ni ukuvuga ibyo nyine bitagenda neza niyo twashaka kwerekana kugira ngo abikoze bigende neza abandi bafise ubwoba ntibayacyaka kubera ubwoba bakubwira ati nina yavuga jewe sindaraho kandi bakayivuga mu maso mu yandi
dusaba yuko abarongoye ibimenyeshamakuru by'ukuri bogerageza bakadusabira akadusabira muri gouvernement akadusabira mu ntwaro
nuko abantu bose afise amakuru bateza gutanga bayatanga kandi bakatanga mu mwidegenzo
abantu bose ba botahura ko kamaro kumenyesha amakuru ari gutanga inkuru ku neza y'igihugu
amakuru yacu tuyabandanirize mu gisata cy'imibano imiryango igihumbi irengana ko igihumbi yimuriwe muri site ya Sobere turi muri zone Maramvya muri komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura ngo ntigira ahikika umusaya muri kino gihe cy'imvura. Bavuga ko amahema bahora babamwo ubu asigaye ava, bagasaba kuronswa mashasha cyo kimwe n'ibindi byankenegwa. Ni amakuru rero yemezwa n'abarongoye iyo site ya Sobere yo mu Maramvya. Abo mbere babarongoye bakavuga ko bakeneye imfashanyo yihuta. Aho mu Maramvya Evariste Nzikobanya nka yahasimbiye atuzanira iyi nkuru.
Ntitubayeho neza inzara duhere kinja ngira ngo aho tije ntubonke cyo yagabiri umwana.
Aho ni muri site Maramvya Sobele iharugwamwo imiryango igera ku 1400 yateshejwe izabo n'imyuzurira muri zone ya Gatumba mu myaka iheze. Muri kino gihe cy'imvura iyo miryango ivuga ko itagira hiki kumusaya kuko amahema asakaje inzu babamwo arangwa n'intoboro gusa.
Nkuko ujya mugenzanje yantanguriye imbere yukura amahema uri ndani arabonerana iyo imvura iguye turabura ubujyamo turaduhagaze. Turasaba rero n'abasanzwe badufasha kuba dusanurira batwubakire ayandi mahema hanyuma kugira tuze turaryama dutekanye.
Abo bateshejwe izabo kubera imyuzurira yo mu myaka iheze bavuga ko kigoyi kibarembeje kubera kubura ibifungurwa, hiyongera ko n'ubukene bwo kubura ibyo bifuka.
Abakuru boraba ukuntu bobigira bakaduha nk'ako karengete bakaduha udukene udufungurwa hanyuma tukashobora kugira ngo inge tubeho neza. Bamwe barafatwa na malaria kubera inzara nyinshi utaronka utwujya ngo uhage urumva yuko malaria ishobora kugufata.
Ubujejwe igisata cingo n'imiryango muri site Maramvya Sobele akaba ari n'icegera cy'uwirongoye aremera ko abarongoye bakeneye gufashwa.
Amahema ni hariho zimwe zimwe zitameze neza mugabo nka 90% zimeze neza gatoyi. Simeze neza vrema mugabo urabizi na mahema sico kimwe namazu sico kimwe namazu ariko amabati ibifungurwa pameneyo yaheruka gutanga mu minsi heze n'ubu uye hariho ama promesse buca baza gutanga ibifungurwa.
Ako kamo gatewe inyuma yaho General de Brigade Police Anise Nibaruta arongo urwego rw'igihugu rujejwe guhangana n'ibiza n'isibe amenyeshereje ko himirije vuba ibikorwa byo gusanura amasite ya Maramvya Sobele na Kinyinya mu ntumbero yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe.
Amakuru yacu arabandanya mu gisata cy'amagara y'abantu. Abahinga b'imiti bita abafarmasiye mu rurimi rw'Igifaransa ngo baracari bake hafatiwe ku bitigiri by'amazu adandaza imiti mu gihugu cy'u Burundi. Bivugwa n'utwara ugwego gwabo bahinga ni Serge Harindogo asigura ko amazu adandaza imiti mu Burundi aharugwa ku 2500 mu gihe abayakurikirana ari nabo bahinga b'imiti batare baharugwa ku 200. Ni hahimbazwa rero umunsi wahariwe abahinga b'imiti kuri uyu wa kane. Uwo abatwara asaba ko amategeko abagenga yo kubahirizwa.
Uno munsi tuhimbaje ico gisata c'imiti cifashe n'ubwo cifashe neza mugabo harimwo ingorane zimwe zimwe zitari nke hari ingorane nyinshi cyane mugabo zishobora gutorega umuti. Ni nk'izerekeye ukuntu imiti usigaye bisanga ahitategeza kubiri cyangwa ugasanga isigaye itangwa n'abatatereza kuyitanga. Aha nuvuga nk'amafarmasi amwe amwe usanga atagira abafarmasiye. Aha nuvuga nk'amazu amwe amwe usanga yugurura adandaza imiti atatereza kuyidandaza. Uno munsi ushitse kandi mu Burundi hari abahinga b'imiti bake cyane kukubera tumaze imyaka myinshi turindire yuko muri Université y'u Burundi bukugurura igisata cyo kwigishamwo aba bahinga b'imiti. Mu bisanzwe mu mateka uko amateka avuga nta farmasi n'imwe yo kugururwa idafise uwo bita umufarmasiye gerant w'ufarmasiye titulaire. Mugabo uravye igitigiri cy'amafarmasi ari mu Burundi ashika hafi uyu munsi 2500 ugacura abafarmasi bari mu Burundi bashika hafi 200 uca wumva yuko hariho nyinshi zidafise abo bafarmasi. Dufashe ku itegeko ribivuga oye hoca haba nka amafarmasi 600 kukubera itegeko rivuga yuko umwe atorenza guhagarikira farmasi zitatu ariko tukibaza yuko bizoja mu ngiro kukubera ndabona yuko ubushikiranganje bumaze iminsi bugiriya butohoza izo farmasi ingene zuguruwe n'ingene zikora ndibaza ko mu minsi iri imbere bizoja mu buryo ikintu cambe ikomeye cyane nuko itegeko ryo kubahirizwa itegeko ryubahirijwe ari ibintu byinshi byoca bitora inzira hanyuma abafarmasiye nabo abahinga b'imiti no basaba yuko batoje barashira imbere amafaranga ngo baje kugururira abantu ugasanga nk'umufarmasiye umwe iyo bayuguruye nk'ifarmasi nyinshi cyane tutabizi kukubera twebwe ntibaduha amakopi y'ubugururiye cyangwa ngo batubwire bati iyo farmasi yuguruwe na naka mugabo utwumenye ko yabigize niho rero twetwoca tumuhana kuko aho woye umufarmasiye we turamushinzwe
tugume muri ico gisata nyene cy'amagara y'abantu ihuriro ry'abagwayi Semabu rifise amakenga ku kugenda kw'abaganga gukorera mu mahanga kubwujejwe kumenyesha makuru muri ugo rwego iryo genda ngo rije guhohosha uko umugwayi w'umurundi yarasanzwe amerewe muri kino gihe mu gihe rero umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko haharuwe abagera ku 130 bagiye bava ku bitaro 80 mu mwaka w'2021 Sylvain Habanabakize asaba ubushikiranganji gutorera inyishu icyo kibazo ngo gishobora no kuba intambamyi ku iterambere ry'igihugu
igenda ry'abaganga b'abarundi mu makungu yaduteye impungenge muri Semabu akukuri bangamiye agateka kabarwaye muri Semabu twadusanzwe tubona ko abaganga ari bake mu gihugu kuko ugerageje kuraba ubwiye nkajya abo baganga bakorera urabona ko abagwayi bashobora kurindira umuganga ari benshi wasanga umuganga umwe aza kuvura abarwayi batari bake hari nabo basubiza inyuma ati muganga yakira bo gusa rero hambavu yuko amagara y'abarundi azoba nabi cyane ko tubatubuze abaganga bakwiye batuvura iryo genda rizozana ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu kuko aburya amagara n'umutahe ku gihugu rero twumvise iryo genda ry'abo baganga twe muri sima dufite impungenge ko ibintu bigiye kudabuka aho tugiye kubura abatuvura mbere bamwe bashobora kwitanwa n'izo ndwara zo usanga rero batayikorera igihugu abadandaza batadandaza abarimyi batarima abakozi ba leta bataja kuzi bwa leta kubera kubura bavura gutyo rero ubutunzi bw'igihugu buzoshobugira ingorane ari naco gituma muri Semabu dusaba ko umushikanganje w'amagara y'abantu yoraba igituma abo baganga bagenda
Sylvain Habanabakize akaba avugira urwego ruhurikiyemo abagwayi Semabu. Ahani wa rero duce dusozerera amakuru twari twabateguriye mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye mushimishwa n'ibiganiro vya televizion Isanganiro.